uyu munsi rero tuhimbaje haherutse guhimbazwa umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi haciye imizi 9 amasezerano y'umwe bw'abarundi yaje nk'inkurikizi no kugerageza guhwamika ishaka ryo kugwanya ikumira ubugunge akadenderezo agacinyizo akarenganyo n'ayandi mabi intwaro zagiye zigirira canke zagiye zigira nk'inde nk'ingendo bikama bisubiza igihugu mu ihumbi tukama mu njyane ubwicanye n'ibindi no kwirwa ndavuga nayo masezerano ubwayo abarundi barayatoye barayemeje magabo aguma ku munwa ntiyashika mu mitima n'ikimenyamenya mu 93 amatora yo mu kwezi kwa gatandatu amaze kuba bamwe bavuze bati ni rusasuma ya moko budakiye kabiri umukuru w'igihugu araganda kugwa nabandi bari bamwegereye igihugu gisubira mwirinde inganda ziratikira imisakira bimisaka twagiye kubisohokamwo ari uko amakunga hagurutse agafasha barundi gushika naho dushika ku masezerano atandukanye uhereye ku masezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha rero yaje afasha mu gutomorera barundi ingene twosabikanya noneho mu gusabikanya kwacu bikaturinda gusubira muri kakahise kabi ingorane rero nuko menga nyamasezerano y'Arusha asana ari kare igizwe inyuma kandi tubona yuko ari ngira kamaro aya masezerano y'Arusha nkuko nabivuze yaje yuhirira ayubumwe bw'abarundi yuhirira ubumwe bw'abarundi kuko ubumwe twama tuvuga ngo ubumwe bw'abarundi bwamyeho buriho mugabo ubumwe bwo kukarimi barundi barundi kazi mu nkundire tugerageze guhindura ingendo yego ku rurimi twese turabwumva turamatwa aravyumva none mu ngendo ndaho mu ngendo naho mu nyifato mu ngiro birihe uri kurakumira uguma ni wasi wasi uri kurabuza abandi uburenganzira bwabo bujya nawe ntabwo bufise ugiri wasi wasi kubasuhuye uyu munsi rero ni umunsi w'igenekezo ya 14 Ruhuhuma baba baririmbye bati ni umunsi mukuru w'abakundana mu gifaransa ngo Saint Valentin abongereza ngo Saint Valentine Day none kabashe ubwo nimuva ko umugambwe senera ari special umugambwe uhurirana isabukuru ni isabukuru hariwo urukundo mwisi nzima nimuva ko ari gitangaza tubwizaho kurangwa n'urukundo imbere y'ibindi byose kuko burya ahari urukundo niho hashobora kuba ubumwe ahatari urukundo ubumwe ntibushoboka urukundo bababwiye abasoma bibiliya ngo rurihangana rugira neza bavuze akaranga babaririmbyi nabyumvise murasoma mu gitabo cyitwa bibiliya mwikete umutuma Pawulo yandikiye abikorenti cyangwa abikorinto ikete cya mbere umenga ni igice cya 13 muhere ku murongo wa 4 kugera ku murongo w'indwi hanyuma mubigira ingendo murabe yuko amahoro adasasagara mu gihugu abaryana nta rukundo baba bafise hagati yabo abankana ntibashaka kuvuga yuko bakundana mugabo abakundana mu kirundi nahora numva batama kera ngo harabakundana niho usanga Imana ibyagiye nivyo bavyeze imana yivyagire ngaha muri Jardin de République nkubu kandi nzira ko ari hivyagiye nivyo himba ravyukuri mu Burundi bwose turanzwe n'urukundo none imana ikayivyagirira mu Burundi abantu bose bakaza baza kwiga ku Burundi ingene nabo bogenza kugira ngo iyo mana barabe ko yorari wabo basi n'ijoro rimwe nibyo bavyiza nuko rero icyo twovuga nuko nk'abarundi kandi b'inyankamugayo dutegerezwa kubandanya guharanira uburenganzira bw'umurundi wese subwo inyankamugayo gusa nubwo umurundi wese bwo kwishira no kwizana tukaremesha amahoro twisunze ibwirizwa rikuru ry'urukundo urukundo rumwe rutavangura gutyo tuzoba turi ko turafasha Burundi kuva mu ngendo igayitse yo gukumirana no kugungana yamye ituma Burundi bugira ingorane nkako ijya Burundi bose bazoba bishira bakizana bakundana atakwinubana bavavanuye no guhamira amaronko bahagacira iteka ryabo n'iry'abandi n'igihugu kizorangwamwo amahoro arama kikuba kigwa ku migambi rashe kandi izoza niterambere ridakumira rizoguma rikura kandi rihanwa hanwa hagati y'urunganwe n'urundi rurukurikira garukire ngaha ndabifuriza ubugira kandi umwaka mushasha muhire umwaka mushasha w'amagara meza umwaka mushasha wo gutera imbere umwaka mushasha wo kororanirwa mu byanyu no mu banyu ndabifurize kandi umwaka ugira gatatu wa senere tuwutangurana ishaka tuwutangurana ubwira kandi bidushikane aho dushaka gushika twisunze amategeko nk'uko tubwirizwa kuyagendera tukayubaha tukayubahiriza ndabakengurukire rero kuba mwaneza abiri ndabashimire ndabifuriza ibyo byose mwifuza ku Imana ibashitsako nongera ngira nti dusangwe senero